If you don't know the truth, you may go out and begin to fight. But that's the truth. I don't know what happened on the background. And what led to this, but all I had to do is from every situation. After the meeting of the act of the situation, I would begin to tell you this about every conclusion of us. I don't want to provoke anybody, but I want to tell you, and I was asked to stop coming here. Then, for 30 days, I should meet the parish pastor at the intercession house. For 30 days, I should be here. For 30 days, please tell me. The only area I do not do with this. If the bishop wanted me to keep this secret, he should call me one of them. You know that before I reached the bishop's house, the conclusion of the meeting has already been revealed. And I came in here before a conclusion of the meeting that has yet to be heard. This is the first thing, and those who organized it, they're going to come bragging that this is the time they will show that they have approved the election.
Thank you.
is you don't get broken. And
thank you.
I'm going to come here, but I'm going to talk about you tonight.
I'm going to go to the hospital.
believe that there is a miracle. Yeah. Lord, believe in God and church. Yeah. Lord, believe all of you. Yeah. May God make you vessels of miracle. Yeah. May God make you vessels of signs and wonders. Yeah. May God make you vessels of favor. In Psalm 72, verse 18, He who alone was wondrous, may He perform wonders for me in the name of Jesus. In Psalm 86, verse 10, He who performed great miracles, may He perform great miracles for somebody here.
Thank you.
have never seen this kind of number. Now God has given the church in the heart of the world the blessing of number, and we are joking with it. If we are not careful, one day we shall be looking for those that will come and worship. But I pray that time will not come again. You have to talk it today. Talking was 99% Christians and 1% Islam. Today, talking is now 90 something percent. 99% is that one thing people are afraid to happen here? The foundation ministry is a final call in the church of Nigeria. Because this ministry has not already said by the word of God. Yes, in all the parishes in the world. Yes, and every parish has now covered and even other worshippers. Now, amen. Now we don't know how to appreciate the power in the blessed sacrament. You people are not just looking for me. You are looking for people to so, if anybody says that Christians are not funny, I think what has happened today has proved that if you touch the church, the city will be
something. ndiyeme ndikondiro ndiyadi ndiyeme ndikondiro
ma gị bụ onye na-esonye anyị unu ahụgo ka anyị si wee wetara unu ka anya bụ ihe niile si wee mee tata site n'ụtụtụ ruo kịta abụ abalị ebe unu na-ekiri m ugbu a bụ na Adoration Ground dị na Umuchi Igbo nke dị na Ijinike na Enugu steeti unu ahụgonu ka Reverend Father Ejike Mbaka si wee kọwaa iji na ọ bụ oku ndị ụka kpọrọ ya ka o jere ịza na ya bụ oku a kpọrọ ya gụnyere ọtụtụ ihe ma ntaramahụhụ dị aṅaa a chọrọ ịta ya maka ofu ihe maọbụ abụọ o kwuru o wee sị na bishọp Enugu hụziri ka anya bụ ihe si wee na-ada n'Enugu ka ndị na-abịa Adoration si wee na-eme ngagharị wee na-agagharị n'Enugu o wee sị ya ngwa na ya gaa ka o jegwa ụmụaka na-aba Adoration ka ha dọrọ ji ya mere o ji wee pụta ugbu a wee sị ndị mmadụ ha bịa nabazịa na ahapụla ya ugbu a na bishọp na-achị Enugu Catholic Diocese bụ Bishop Calistus Onaga gwara ya ka ọ nagodi n'ụlọ ya jezu ike tata maka na ihe a gwaburu ya bụ na ọ ga-anọ 30 days n'onu bekee ka a taa ya ahụhụ ka o kpekwa n'ekpere wee chee echiche na ụfọdụ ihe mana ka ihe si wee dịzie tata na ya bụ nnukwu ụkọchukwu bụ Bishop Calistus Onaga sịrị ya na chighị azụ na Adoration ka o jegwa ụmụ Adoration ndị eji ụmụ ikuku wee marụ ha jee n'ụlọ ha jee zuo ike na ya anatago otu a ka anyị si wee na-ewetara unu ka ya bụ ihe si wee gaa tata na Enugu steeti na-esonyesi anyị ike na BBC News Igbo ebe anyị na-ewetara unu ka o si afọ aha m bụ Ebere Ekeọpara larụnụ jụụ ndeewonu